Da wacho gimoro. Kendo abro wuoyo gi dholuo. Nikech koro ma wadwa wuoyo go gandawa. Mbadi ng'ong'o. We jo Migori mos. We keto nini ming'e everything about the party. Onge giminyalo nyiso wa party. Ini ng'e ang'o wach party. Ang'o milaro go bado masatesa te. Ilauri go bado. Gik mubado se timo ne jo Migori e higni auchiel mosekalo gi. Otami timo ne jo Gwasi. Or Suba South. E higni apar gabich misebedo telo. Ndara ma Suba South otimo chuodho chalo kund dhok. From Gingu to Laknyero. Kasti biro ka nidwa nyiswa ni ninyiso MCS ni imbe ikoas MCS ni mondo o impeach obado. Iti nga. Werigo bado mos. Kendo winyiswa nonsense about party. Wan jo Migori wane muwang'eyo shida ma wan go. Okunyal siko ni sama tin obado this, obado this. Obado ni is the best performing governor in Nyanza. You and me knows. Okunyal pime kata gija dala ucha. Okunyal pime kata gija siya cha. Be okunyal wacho ni ene mkwale moingo kata manajo dala uka. Omiyo ito kinyal order MCAs ni mundo biyo impeach obado. Mana query. Tubende, unyalo mana impeach obado Nairobi ukuono, talk Migori waka. Ka Migori, beunge. Migori ka, eka nerailo wacho ni okwadi elections. Ni wadino ndara from Migori, river Migori to river Sari. Migori ka, emakara ilo lungo maandamano. Ewane mwa lead, kendo wabrofu ruga kaka jakomu duwarono. Kendo waero jakomu. Tokupo ni uduwa koasu, wani uduwa siku manano obado this, obado that. Wabro nyiso ni wakwajo mabere. Migori ka, a man in black mane wakwe debe ni kasaranika, kikwiwi. Pati ni wane mwakonyo kababu na mwamba his friends nebego. Ito sechigo ne inkani. Respect Governor Zachary Okoto bado. Toki paro ni nyalo koasu MCS mwaka par, ni wacho ni mondo obio impeach obado. Let's wait and see. Tobe okwaluor. Puga.